Sanborn and like her. Nijani. As Tembe near Pale, I'm for Mkhonza. As Bonga Kolo and come my new subscribers to this channel. Thank you so much, guys. Thanks for commenting my videos. Wami, thanks for sharing and liking my videos. New subscribers to this channel. Thank you so much for being here. Thank you for being part of this channel. Bengilalele u former Chief Justice u Babu Zondo. Ekhuluma ngo baba u Pravin Gordhan osehambile emhlabeni. So njobe bephawula ngaye. Okay, kunezinto nje ezithila ayishilo kodwa engekuphawulile ukuthi uthe ubaba Pravin Gordhan ubengumuntu obe selfless noma obengazicabangeli yena kuphela nomndeni wakhe kodwa into ebihamba phambili kuye iSouth Africa uthe bebeka phambili iSouth Africa kuyo yonke into ayenzayo Pravin Gordhan ukuze uchaza nendaba yokuthi nje excuse me akafani nabanye osopolitiki ababeka imindeni yabo phambili nezisu zabo phambili uPravin Gordhan uthabenge yena leyo muntu so uma ngilalele la ngiyacabanga nje ngihleli ngiyacabanga lena ngoba ngeke ngezwe nje ukuthi angazi yiphi le organization ebeyenza ama stats noma isurvey or yini angazi into kanjalo iyathola ukuthi ku social media enkundleni zokuxhumana iyathola ukuthi abantu abaningi abakhuluma ngobaba uPravin Gordhan abakhuluma izinto ezinhle ngaye bayamgxeka basho yonke into enegative ngobaba uPravin Gordhan so kodwa manje nangu ubaba u former Chief Justice uZondo ukhuluma ngokuhle kuphela yebo siyazi njengabantu abamnyama siyazi ukuthi uma ngabe umuntu eseshonile izinto ezinegative ngaye nezinto mhlambe ezingamukeleki ngaye asijwayele ukuzisho uma ngabe eseshonile ngoba kunale nkolelo yokuthi kufanele ukuthi umuntu oseshonile ahlonishwe kukhulunywa izinto ezipositive ngaye kungakhulunywa izinto ezinegative angeke akhone ukuzidefenda kuzo ukuthi akufanele sikhulume ezipositive kuphela noma ezizomenza alale ngepeace loyo muntu usho ukuthi noma ngabe umuntu besimaze isigebenge esikhulu noma benze izinto ezimbi mhlawumbe betarget and all that kodwa mangabe seshonile akufanele zithinto lezo zinto ngoba azibonisa ukuba nobuntu kuthiwa futhi azibonisa ukuhlonipha impilo yalo muntu oseshonile Soke angazi bafethu ake seyixoxeni uthini umbono wenu njengoba naku uma esehambile ubaba uPravin Gordhan siyazi ukuthi amaqembu afana neEFF for example aye askape statement emva kokushona kwakhe kodwa mawuphawula kwavela izinto eziningi ebebemgxeka ngazo abeEFF ubaba uPravin Gordhan nakuba esehambile emhlabeni Bebemgxeka esaphila siyazi relationship abenayo ubaba Pravin Gordhan neEFF futhi even after eseshonile EFF ayizange ibese ishintsha indawo emikuyo ngama beliefs wayo ngobaba uPravin Gordhan angazi ningaphawula nithini njengama viewers at this channel ingabe ngendlela enibuka ngayo kuyafaneleka yini ukuthi uma ngabe umuntu eseshonile especially njengayo umbekise njengayo babu Gordhan abese office lika Holman emid iminyaka le esebenza as a public servant a server office lika Holman manje umbuzo uthi abantu ababesebenza ma office ka Holman besebenzela umphakathi ngoba igama lisho njalo bebaqashile ukusebenzela umphakathi nabo kufanele nibafakwe kwi list yabantu okungafanele kukhulunywe kabi ngabo noma kugxekwe izinto ezithile ezingamaphutha abaye bazenza empilweni yabo ngabe kufanele sikhulume ngokuhle kodwa njengoba sengiye ngaphawula nje ekuqaleni kwami kule video noma kufanele ukuthi sivumeleke ukuthi sikhulume nezinto ezinegative Ngoba kubonakala kugxekwa kakhulu abantu abaningi base South Africa njengamanje kuthiwa bakhuluma kabi ngoba uPravin Gordhan ku social media nama political parties amgxeka ngisho seshonile umbuzo wami ukuthi nibuka kanjani nina as viewers to this channel kukhona noku wrong uma ngabe siveza izinto ezithile ezingamaphutha esizibonile ngenkathi esasebenzela uHulumeni uBaba Gordhan. Ngoba kuneyikhalo eyiningi eyivelayo la. Nakuba kunezinto ezinhle ezishiwoyo ngayo kodwa zikhona nezinto ezingahlasimuli kahle kubantu base South Africa. So angazi ukuthi singathini kuyinto eyamukelekayo ukuthi abantu abafuna ukumgxeka bavinjwe ukuthi bamgxeke. Yebona. Ngoba phela omunye uzothi kusekhona abanye njengamanje abaku government okungenzeka ukuthi benze same mistakes ngoba bekholelwa ukuthi njengoba kunconywa ubaba uGordhan sho ukuthi yonke into beyenze semhlabeni esaphila iright okuwukuthi nalabo mhlawumbe abangena ezicathulweni zakhe manje bazoqhubeka labe hamba khona for example ake ngenze nje sibonene kunabantu abaningi abathi ubaba uGordhan akaze abonisa ukuma emele ukuthuthukiswa kwempilo yomuntu omnyama ubonakale ema esayidini lonxiwa nkulu emelela onxiwa nkulu esekela onxiwa nkulu isikhathi esiningi engafuni ukuma nasesayidini labantu abalwela ukuthi impilo yomuntu omnyama ishintshe eSouth Africa So umbuzo ukuthi ke labantu laba okuwukuthi bebambuka ngale yondlela ukuthi ume nonxiwa nkulu noma lokubizwa ngemonopoly capital ukuthi uma ngabe eminawo bazomncoma bethini njengoba eseshonile uma bebenombono osonga futhi yini abangayikhuluma ngaye mhlambe eseshonile okay sizwile nobaba umsholozi khona akushilo ukuthi wakwamboleka imali ngesikhathi somzabalazo ngesikhathi eSwazini omboleka imali wahamba ngoba wayengenayo imali ukuthi ufike eSwazini siyakubona kuhle lokho kuPaulo lomsholozi kodwa angikaze ngikuzokunye okuningi akuchazile umsholozi ngayo Gordhan esikwazi ukuthi wazi wamkhipha esikhundleni sokuba uminister excuse me esikhundleni sokuba uminister of finance mangingaphosisi ngalezo ikhati lezo wayenguminister wezeyimali ngoba kubonakala engazuthi akafoni ukulalela iinstruction evela kumongameli owayembekile ubaba uZuma ngaleso sikhathi ukuthi ahole le department yezezimali eSouth Africa so siyakhumbula ukuthi kwenzakalani lapho so manje umbuzo ukuthi akusafuneki yini sikhulume ngazo zonke izinto thina esase sihlaziya ngalendlela esihlaziya ngoba nami njengomfokamkhonza nje uma ngingasho ngikuveza ukuthi yebo nakuba aseva ku ministry noma ku government esediskhathi kodwa mina izinto eziningi engiye ngayinotisa ngo Pravin Gordhan ukuthi akazange abone sokuyithoba ngesikhathi esaholwa ubaba uZuma as i president ye country ngoba even kufikeze kuze kufika decisions ukuthi amshenxise as minister of finance mangikhumbula kahle kwakubonakala ukuthi akafuni ukuzwa mshini ngaleso sikhathi akafuni ukubonisa ukuhlonipha nokulalela lokho kwakushiwo yi-government. Mangabe mhlambe u-president Zuma ekhuluma mhlambe ngokuthi kufanele kuthathwe nansi decision. Mhlambe kudingeke imali ezithile kuma-departments athile okufanele ukuthi afukule isimo sabantu abahlupheka baseMzantsi Afrika. Waye bamadolonze ukwenza lokho kodwa ekubeni bekwe u-president Zuma kuleso sikhundla. So kunale nkolelo le yokuthi eSouth Africa ubaba uGordhan wayengafuni ukuthi kudlalwe ngemali yase South Africa ngoba kukholelwa ukuthi ngaleso sikhathi engiminister ubaba uZuma wayethatha yonke imali enika amagupta. Kodwa namhlanje lokho abukho ubufakazi sinabo ubuphathekayo ukuthi uZuma nompresident Zuma wayekwenza lokho ngoba mawulalela inkulumo ezifana nazo ezabo former Chief Justice uZondo uyezwa ukuthi nakuba engambizi ngegama ubaba uZuma mayethi nje abanye osopolitiki bebebekezisa uzabo phambili ndana abantu baseSouth Africa siyazi thina ukuthi usho kubani si uqondise kubaba uZuma noma ayengekalisho ngembaba kodwa siyakwazi lokho ngoba enye into engicabanga ukuthi yasilimaza South Africa ukupretenda nokwenza ngathi sibe singekho lapho kodwa mina ngikholelwa kuleyo nto leyo ngoba mawulalela abantu abaningi abahola izwe njengamanje baya pretend they are not straightforward ukuthi mayekhuluma nje ngomuntu akhulume cucace ukuthi naku mina ngikukholelwa ukuthi ubaba mhlawumbe uGordhan wayevikela izwe kubantu abafana nabo banibana ababize ngamagama angapheki ukuyalena le asishiye sinema sinama question mark ngoba iningi labantu njengamanje abavelayo even kule State Capture Commission sakhe ubaba uZondo abakhonakala nokuthi ba prosecute njengamanje akukhonakala nokuthi ba prosecute yebona abanye abantu okwakukhulunywa ngabo kwakuyibo bona o Pravin Gordhan abenza ukuthi kuze kube nabantu okubikwa ukuthi kunezinto ezithile abazenza bekhombisa ukwenza state capture kodwa namanje akunabufakazi naku phela abakhonakala akukhonakala nokuthi bayiswe inkantolo bawushushiswa buphi ubufakazi yayibona leyona so kodwa nje angikho lapho kakhulu bengifuna nje ukuphawula ngale ndaba kababa uPravin Gordhan ukuthi nithini nina manibheka ngoba kuthiwa asingakhulumi ngezinto esiyigxekayo ngaye asikhulume okuhle ngaye sekuze kwenziwa nama survey kwabonakala ukuthi iningi labantu baseSouth Africa alikhulumi kahle ngaye umbuzo ukuthi uma ngabe iningi labantu likhuluma okubi ngaye lingakubona okuhle manje yini lena abazoyikhuluma abantu enhle uma bebengayiboni futhi bengayazi umbuzo mina enginawo lo ngoba phela abantu eSouth Africa bakhuluma kahle ngomuntu uma ngabe bembonile ebenzela ukuthile uyayibona kodwa kubonakala ngathi abantu abakhuluma kahle ngaye iningi labo yilaba vele esibazi ukuthi bebevele beyimele kahle empilweni izinto zibahambela kahle labo ukuthi impilo yaba ihambi kahle kubonakala kuyiba abalokhu bemgxeka ngisho sehambile emhlabeni manje umbuzo kuyaphakama ukuthi ingabe kufanele kuvunyelwe kuphela labo abamncomayo bangavunyelwa labo abamgxeka ukuthi bakhulume ngokukhululeka ngaye kanti idemocracy ithini inkululeko ithini ifreedom of speech ithini because mina njengomfokamkhonza ngikholelwa ukuthi uma ngabe sengihambile emhlabeni mina ngokwami ngikholelwa ukuthi abantu kufanele bakhulume ngokukhululeka ngempilo yami abangibone ngiyiphila emhlabeni whether they saw my mistakes kumele bakhulume ngawo ama mistakes ami baphinde futhi bakhulume ngokuhle abakubonile angiliboni iphutha mina lapho ukuthi sekungaze kube nezinto abantu abasolwa ngazo and all that angiyiboni nabo baba uZondo bakhulumile abakhulumile angisho lutho bebanelungelo lokuthi bayikhulumele bakhulume ngokuhle kodwa ngoGordhan nalabo abakhuluma okungekho mhlambe tasteful noma okungatasti kahle kwabanye ngicane nabo kufanele banikwe lelo thuba lokuthi babhonge ngendlela yabo emswaneni emva kokushona kwababa uGordhan so kafishane nje sengiphetha ngathi mina ngikholelwa ukuthi uma ngabe kushona umuntu oyobhonga emswaneni unelungelo lokuthi abhonge ngendlela afuna ukubhonga ngaye emswaneni yalo walo muntu okuthi ushonile ngaleso sikhathi. Angicabanga ukuthi kufuna khona abantu okufanele bashayelwe umthetho ukuthi kufanele uyipay like this tribute yakho. Umuntu oshonile angikholelwa kuloko. Ngikholelwa ukuthi umuntu kufanele azikhulumele ngendlela afisa ukukhuluma ngayo. Angazi nibuka kanjani nini indaba yama tributes agelezayo njengamanje aya emndenini ka Pravin Gordhan. Kufanele abe positive kuphela. Noma kufanele naba negative bavunyelwe nabo bakhulume. Mina njengomfoka Mkhonza ngithi akukhululwe both sides. Abakhuluma negative nabakhuluma positive ngoba at the end of the day akekho vele umuntu perfect emhlabeni. Sonke sinawo amaphutha ethu. Abafuna ukwaveza awenzile amaphutha uBaba Gordhan ngicanthe abakhulule nawo bayakhuluma. Njengoba naba khuluma okupositive ngaye bevunyelwe. Yiloko nje bafethu ake uPaule nawe ke umfoka Mkhonza lo. Please subscribe guys, subscribe and share my videos and comment. Ngiyabonga.